biciye mu makuru atohojwe neza yereke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi3@RPA.bi.
Humura Burundi.
Micro muri kumwe na Onesime Dushimagize.
Turi kuwa gatanu Kigarama umwaka w'2020 kaze n'icuti bakunze ibiganiro bya Europe yamukurikire amakuru mu Kirundi. Onesime Dushimagize ngira abashikirize engineer de Memero hamwe na Ines Gakiza niyo batuma mudukurikira tuyahere ku ngingo nkuru nkuru. Abatejejwe izabo n'ubwicanyi bo mu 1993 bari muri site y'Imutaho mu ntara ya Gitega barabandanya gutega ubwoba na bamwe mu nzego z'umutekano. Muraje kubyumva mu makuru. Bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Muramvya bavuga ko basabwa amananiza n'abarongo igisata c'indero muri iyo ntara, aho bategeka ko boba bahejeje kwigisha 60% y'ivyigwa vy'umwaka wose. Abarimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu nabo baratewe umutima uhagaze n'udukoko bita mpongwa tujya ibigori tujya igitegwa c'ibigori. Ni mu gihe bavuga ko atanu umuti wo kwica gakoko baronka. Mu kigabane dukingire ibidukikije cuno munsi muja kumva ibijyanye n'imbabura zidakoresha amakara mu gukinjika. Mukanya idonido. Abatashejwe izabo iri bari muri site y'Imutaho mu ntara ya Gitega bazindutse bakikujwe n'abapolisi n'abasirikare. Bamwe muri abo bateshejwe izabo bavuga ko abapolisi bari baje gusaka ibigwanisho ariko bo bakayibonamwo iterabwoba. Tubibaze hashereka gisi.
Hari nkigiye cy'isaha 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, aho abapolisi n'abasirikare baje bava ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega baza gusaka ibirwanisho abatesheje izabo. Igice cyitwa Buhonga kiri muri iyo site y'abatesheje izabo y'Imutaho mu ntara ya Gitega. Abo bapolisi n'abo basirikare bari baje gusaka bari kumwe n'umukuru w'umutumba wa Mutaho, ariko akaba atakigwanisho na kimwe bigeze bahatora. Abo bateshejwe izabo bavuga ko atari ubwa mbere baza kubasaka, ariko ntihagire na kimwe bahatora.
Bari baje barongowe n'umukuru mutumba Mutaho, aho yagiye arabereka imihana imwe imwe ibamwo abasore mbwa muri site. Hanyuma rero icyo gihe baciye batanga gusaka iyo site igihe cy'isaha 12, hama barasaka barondera ibigwanisho, impuzu za gisirikare, amawotine, eka n'ibindi bikoresho byose bikekwa by'ubwunganyi umutekano, nta kintu na kimwe gito batora.
Abo bateshejwe izabo bavuga ko iryo sakwa baribonamo amahinyu, ahubwo bakabona ko ari iterabwoba bariko baragirirwa.
Kuko tumaze gusakwa inshuro zirenga 5 bakazaza n'imbonera kure. Mu bisanzwe kuri ihweza sukurondera ibigwanisho, ahubwo novuga nti ni n'umugi bwo kutugira ko iterabwoba kandi iterabwoba ryarana kazi cyane mu myaka iheze ya 2015. Abenshi bamatejwe ibyabo Mutaho barahungiye mu mahanga. Uburyo muri ino minsi bari batangiye guhunguka, none n'ubundi baratangiye baraza kusubira dusaka. Tubona yuko ari ubwo batugira ko kugira ngo abatatuye mugabo wa CNDD barabukune bobomora.
Tumushimire hashere kagise. Abarundi bahunze igihugu c'amavukiro ngo barakwiye kugira uruhara rudasanzwe mu kugwanya mabi afatiye ku gitsina kuko ari amabada cagura. Ubwo butumwa butangwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baramira amahoro n'umutekano mu Burundi. Hari mu kiganiro catunganijwe kuri uyu wa gatanu cahuje abahurikiye muri uwo muhari ugwaruka rw'impunzi hamwe n'abaserukira ishirahamwe HCR. Imakire Hunja arongoye uwo muhari avuga ko ari akaryo keza ko kwibukanya ko ayo mabi yahanwa n'amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamakungu. Imakire Hunja arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Muri iyi minsi 16 twarateguye ibiganiro hagati y'impunzi ziba mu miji ku vyerekeye nyene ryasekeza cyo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Twabatumiye kubera birya twama tuvuga twiyamiriza biba mu gihugu no mu mpunzi ayo mabi arakogwa, eka n'abanyagihugu bo muri icyo gihugu baba bahungiyemo. Uno munsi rero twatoye aka kanya turaheza turabatumira, hanini twatoye benshi dusanga ari mboneza muri community z'impunzi nitwatoye gusa abarundi kazi kwatoye n'abarundi utandukane bwabo bifatiye kugitsina ijambo nyamukuru ni kugira ngo byukuri dushore kuyaga kuri ayo mabi uno musi twifashishije hanini igisata cya HCR kuko hanini nibo bazi ibiba aba mu nkambi cyangwa aba mu miki mwabonye rero baduhaye ikiganiro gikomeye bemeza yuko ayo mabi abaho uburyo bwikogwa utandukanye bwinshi ningene bo vyirinda rero uno musi jambo nyamukuru kwari kugira ngo tubwire yuko ibihanwa n'amategeko y'igihugu ayo mabi abaho utandukane bwayo nejo hanini bagira uruhara mu kuyagwaya kuko ayo mabi akorerwa muri iyo miryango y'impunzi ababimenye ubwa mbere nizo mpunzi hariho abantu bitwa abavolontaire abitangira abandi kugira ngo bashobore kubafasha hanini no kubishikiriza inzego zibijejwe za HCR
Imakire hunje hamagarira abarundi bose abari mu gihugu nabahunze kubahuka gushira habona mabi mwe nayo kuko ngo bimaze kugaragara ko haraba yakoregwa ariko bagafana isoni
nta gishasha kitazwi igituma ayo mabi adahera nuko ababikorewe kenshi bahora barabihora icyo rero gituma bitamenyekana ariko ingaruka zazo tukabibona iyo wahoze ba bantu babikora ntibahanwa agakena ugasanga yaragize ingorane ubugwayi mu mutwe no ku mubiri hanini niho rero tuvuga tuti tubakangurire yuko umuntu atobivuga aza yamaze gusinzikara nivyo rero hanini tugume tubivuga nta gishasha ayo mabi aba ku isi yose abano ngaha abano mu gihugu wacu bakubera abantu bahora kandi hari hamategeko iyo mpunzi nayo yashikiwe nayo mabi ejo tubigabanye bishobotse tunabirwanye mugabo tubishishije muri iyo sensibilisation uko guhimiriza abantu nyene yuko ivyo bintu ayo mabi abaho bayirinde kandi bayagwanye
ico kiganiro akaba ari kimwe mu bikorwa byatunganijwe mu isekeza ry'imizi 16 ryo guhimiriza kubijanye no kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina iyo sekeza ryatanguye kuwa 25 munyonyo rikazosozegwa kuwa 10 Kigarama Mugisata cy'intwari bereye amahera y'agaciro akwiye gusohoka igihugu akwiye gusohoka igihugu nako ngo nayo kugura igitoro gusa kuko ibisigaye byose mu Burundi bihari ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari mu birori by'umunsi mukuru wahariwe gutanga amakori ibyo birori umukuru w'igihugu yamenyesheje muri ibyo birori ko umugwiza tunga mu gihugu ari wowe wese yatanga akazi ku bandi akabuza nuko amahera y'agaciro asohoka igihugu tumutegeyo
Umugwiza tunga yemewe muri Burundi ni ubwa mbere watanze akazi keshi ni wazanye amahera y'agaciro meshi ni kandi uwabujije amahera y'agaciro gusohoka hanze no kuvuga yuko najya amahera y'agaciro twari dukwiye guhingura kugira ngo ayo mahera y'agaciro kojanye hanze tukayakoresha mu bindi byankenegwa nzonezerwa cyane gihe mu Burundi nasanze ico dushobora kugura hanze ari ikintu cyonyene Imana itaduhaye muri iki gihugu aho navuga nkuno munsi amahera akwiye gusohoka hanze agiye kugura igitoro gusa kuko imiti turafise itunga kama twohingura mu imiti ivyo byose ni twebwe rutegerezwa kubikora mwese abagwiza tuguko muri ngaha nta numwe arasaba umubonano ntambwira ati ni mu mpa amadolari nanje ikibazo ndakibasubiriza mu nkoko nkababwira nti wazanya ngahe ngo nguhemwe kubera iki mbaza ico kibazo kuko abantu benshi ntibarategera neza icarico leta icarico ikigega aba mubona bindongozi babaserukira muri leta baserukira bene igihugu mwebwe nyene bagatunganya itunga ryanyu mwazanya ubusa babatunganiriza ubusa
Peya yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bikinyamakuru wacu. Bafunzwe kuva ku genekerezo rya 2022 Gitubutu mu mwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru.
Tutandukira igisata cy'amagara y'abantu abategetsi bari bakwiye gufata ya mbere mu kubahiriza ingingo zo kugwanya igwirana ry'umugera COVID-19 iryo byashikirijwe n'umuyobozi ushingwa bikogwa ajeje umugambi ujanye n'ibikogwa byihuta mu buvuzi kwisi hari mu kiganiro caremeshejwe kuri uyu wa caremeshejwe kuri uyu wa mbere n'abarongo yishira hamwe rijejwe amagara y'abantu kwisi OMS. Michael Ryan avuga ko bitumvikana ko izo ngingo zihonyangwa n'abari bajeje gukurikirana ko zubahirizwa, yasobanuye mu kirundi na mugenzi wacu Trezor Niyonga.
As we would say to leaders all over the world, it's very important that that behavior is modeled.
Abategetsi bo ku isi yose bafise uruhara ntangere mu bijanye no kubahiriza ingingo yo kwambara agapfukamunwa hamwe n'izindi ngingo zashizweho kugira tugwanye ikwiragizwa ry'umugera wa COVID-19. Abarongozi barafise ubushobozi bwo guhindura inyifato mu kibano bagatuma abanyagihugu bagira inyifato nshasha. Biragoye gutahura ingene abategetsi bagira inyifato itandukanye n'impanuro dutanga muri kino gihe turiko turagerageza kugwanya umugera wa COVID-19. Abanyagihugu barakeneye cyane guhabwa amakuru atomoye ku munsi ku munsi, kandi bakabona ko impanuro bahabwa zikurikizwa n'abategetsi. Impanuro abategetsi batanga ntizishobora kujya mu ngiro mu gihe abategetsi bo nyene ubwabo batazubahiriza. Muri ico gihe abanyagihugu baca bazazanirwa bakabona ko abategetsi bariko bakoresha ico kibazo kumvo za politiki. Amabwirizwa yo kugwanya igwirirana ry'umugera wa COVID-19 ategerezwa kubahirizwa mu bihugu vyose guhera ku barongozi. Abategetsi bose bategerezwa kubera akarorero abanyagihugu kugira ngo abo nabo bubahirize ayo mabwirizwa.
Is trying their best to model those behaviors in the best way they can.
Uburundi bukaba buhanganye n'akaranda ka corona kuva mu kwezi kwa ntwara n'uno mwaka, akaba ari kimwe mu bihugu bititwarika gukurikiza amabwiriza yo kugwanya ikwirakwira ry'uwo mugera. Mu gisata c'indero bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Muramvya bamenyesha ko abarongoye igisata c'indero muri iyo ntara babasaba mananiza mu gutanga ivyigwa. Ni mu gihe basabwa kuba bahejeje 60% vya programa y'umwaka wose mu gisha ca mbere. Abo bigisha bakavuga ko iyo ngingo igira ingaruka mbi ku banyeshure no ku mwimbo. Tuyibaze Marie Ange Irakoze.
Abo bigisha bo mu ntara ya Muramvya bavuga ko basabwa mananiza nabo mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda mu gihe ivyigwa nk'igifaransa n'icongereza bigabugwa mu bice 10 ku mwaka. Abarongoye igisata c'indero muri iyo ntara babategeka kwigisha n'ingoga kugira baheze ibice 6 kuri ibyo 10 mu gice ca mbere, bivugwa n'umwe mu bigisha yaganiriye na RPA.
Tawe gituma bavuga ngo tumare teme 6 mu gice kimwe mu gihe umwaka wose ugizwe n'amateme 10. Mba rero nk'ubu twe twarakoze ibyo munashoboye, bigisha hamwe mu baragerageza kwiruka n'umwanya. Nk'ubu hariho n'abizo 10 basangira ngo barazimaze. Urumva iyo umuntu ariko arirukanga n'umwanya ashasanga ahanini yanka kuko muri ayo makosa ariko utamara icyo bita prévision matière baba baduhaye, ariko ubundi bumenyi ntibeza ngo bugende neza.
Abo bigisha bakavuga ko kwigisha gihutihuti bifise ingaruka mbi ku bumenyi bw'abanyeshuri kuko n'abungurujwe umwigisha asanga ategerezwa kubanza gufata umwanya wo kubasubiriramwo ivyigwa batanonosoye mu mwaka bavuyemwo. Ivyo navyo bituma umwigisha acegwa, umunyeshuri nawe ubumenyi bukaba buke.
Babatwara umuntu akabateye inyanya ifishi nyine nka gukora umuntu atabyumva, kuko iheze kwigisha twe mu byo umuntu aba yarize bijanye n'umwuga, urumva ntacyo bituma umuntu yirukanga ngo ariko asiganwa n'umwanya. Kuko twese ko tubigisha nitwe duheza tugashyira mbarere tukaraba icyo umuntu ariko arigishwe, n'abana usanga nabo nyine atanamapreho kibafise tukabanza kugira icyo bita installation de preho kimuri ansenyemo. Ni ukuvuga ashobora kukurungikira nk'abana mu w'indwi canke muri poste fondamentale ugasanga nibwo bafise ntihuye n'ishure bagetse umuntu akasharinda kwa instarama pyehoki. Rero ibintu batugeza kuba barize mu myaka ihetse, ivyo nivyo bituma uca usanga turiko turatirwa mu kwigisha.
Twarondeye Ndayisenga Gasirida arongoye igisata c'indero mu ntara ya Muramvya, yatwishuye ko umwigisha yoba afise ingorane yoja kumwitura.
Tumushimire nawe nyene Marie Ange Irakoze. Urongoye akarere k'ubuvuzi mu Rutana aragirizwa ingeso yo gusesagura no kunyonora itunga rusange. Abarongoye amavuriro yo muri ako karere k'ubuvuzi bavuga ko uwo muyobozi aja kugurira i Bujumbura ibitabo bakoresha ivyo bita hojiste standard ku giciro c'umurengera, ngo kandi bari gushobora kuvyigurira ku giciro gisanzwe aho nyene mu Rutana. Tuyibaza ku Ruvise Niyonzima.
abarongoye amavuriro yo mu karere k'ubuvuzi ka Rutana bavuga ko Kiza Gilbert arongoye akarere k'ubuvuzi abatega gusohora amafaranga yo kugura ibikoresho by'akazi bita registre standard mu rurimi rw'igifaransa. Buri vuriro mu mavuriro 17 agize akarere k'ubuvuzi risabwa kugura registre 17 kandi imwe ikagugwa amafaranga angana n'ibihumbi 50. Ikibatangaza ngo nuko Kiza Gilbert arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rutana ashima kuzigurira i Bujumbura ku bihumbi 50 imwe kandi bari gushobora kuzigurira aho nyene mu Rutana ku mafaranga ari munsi yayo. Aha bakabona ko hobahinyegeje mu busuma
ngo ni ko bunyonye cyari cyarashyizeho ese kandi ni stawkin kandi ngaha mu Rutana hari aho tubigura karanti mire mene umunegoshye na 30000 n'izindi cyamashinga zawo ngo n'amavuriro ntagira cyo kwa kuri miti ngo ntagira amafaranga niba sisagu ukumva agiye batikere ngo zana amafaranga ngire ngo kuri konti ya biri kandi agaca babuza ko babigura ahantu
abo barongoye amavuriro mu karere k'ubuvuzi ka Rutana bagize uburongoye ku karere ko atitaho imirimo ajejwe ngo niyabonetse ku kazi abagiye kurondera amafaranga y'igitoro cyo kwiyunguruza
ku kazi atonda rimwe habone amafagitire y'ibitoro azana uko ashaka ibyo bintu rero turabihakanye.
Mu ruganda rwa RPA twarondeye Kiza Gilbert arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rutana kugira ngo agire ashikiriza kuri ibyo bamurega ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.
Tumushimire n'abanyene Crovise niyo nzima dutandukire gisata c'uburimyi aho arimye mu ntazi dutandukanye z'u Burundi bateye umutima uhagaze n'agakoko bita mpongwa gateye igitegwa c'ibigori mu gihe atamuti wo gupompa ako gakoko hari abarimye bamwe bamwe ngo batanguye kwishiraho umuti wo kwica gakoko umutwa ariko umuti mugabo utazwi mu gisata c'uburimyi tubibaza ino Saverante singira nka
abarimyi bo mu ntara zitandukanye baganire na RPA bamenyesha ko ako gakoko bita impongwa kama gatera igitegwa cy'ikigori uko umwaka utashe. Umwe muri abo barimyi wo muri komine Giheta mu ntara Gitega avuga ko bafise impungenge ku mwimbu uzohavuba mubi.
Umurima w'ibigori wo muri komine Giheta yafashwe n'udukoko turya ibigori turya amababi bita impongwa kandi si ubwambere ariko byahora hanyuma ikigori kiraheza kigamererwa nabi kandi udukoko tuva mu binyugunyugu ama tukarya ikigori tukinjira mu mababi kuva kikiri gito hanyuma biragabanya umwimbu cyane. Dufite impungenge rero yuko ivyo bandaye uko biri umwimbu w'ibigori uba muke kandi hariho umuntu yaranze kuza gukura mu cibo mu minsi iza ibigori bimaze kwera
biturutse ku kubura umuti uvura iyo ndwara. Abarimyi bamwe bamwe bace bishiriraho imiti bo bibaza ko yica ko gakoko hakaba haciye ikiringo cy'ukwezi kose batanguye kubona iyo ndwara.
Baravuga ko umuti uriho mugabo abarimyi ntitubona aho turi tuyigurire hanyuma ibintu tuba turafatira ni ukufata nk'amamesa umuntu yayagishije akayashyira mu kigori abandi nabo bakakoresha urufuro rw'isabuni
kuri ivyo twarondeye umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Dr Deogide Rurema itelefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Tuve mu Burundi dusimbere hakurya mu busereko bw'igihugu ca Congo aho impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda muri ico gihugu bishuza amezi atanu y'amafaranga y'ifashanyo yo gufungura baheraniwe n'ishirahamwe HCR. Abo barundi bavuga ko bamwe muri bo bageramewe na kigoyi ibyatumye bafata amadeni menshi amadeni batabona nuko bazoyishura ibishobora kubateranya n'abakongomani babaguranye amafaranga fikikise n'interetse.
Abo barundi bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda bavuga ko inzara irangwa muri iyo kambi izura inzara basigura ko baheruka amafaranga y'agafashanyo y'amezi abiri bahawe mu kwezi kw'icyenda ayo nayo bakaba bayahawe mu gihe hari haheze amezi atanu bataronswa ako gafashanyo ubu rero bakaba bari mu kangaratete. Uyu ni umwe muri izo mpunzi abitwiganira.
Dukugeje amezi atanu tutarose mu fungu urumva yuko ntibarose tukadufaranga kandi icyo twanamumariye
kubera ko izo mpunzi z'abarundi barembejwe na kigoyi bajya gufata amadeni ku babanyi babo b'abakongomani bababwira ko bahembwe na HCR bazoca babariha ubu rero kubera batevye kubishura abo bakongomani bakaba batariko barabihanganira.
Impunzi zarushe gose zarushe gose n'inzara mwana na mwana muzota mumva huko hadutse ikibazo hagati y'abakongomani n'abarundi bijanye n'ibintu by'amafaranga.
Izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda zisaba HCR kubaronsa ako gafashanyo inzara itariho inkumbi muri iyo kambi. Twarondeye abarongo y'ishirahamwe HCR kugira ngo tubabaze ibijanye n'ibibazo by'izo mpunzi z'abarundi ariko turabakena.
Mm-hmm. Naomi, wabonye amanota ufise?
Ego nayabonye, Messi.
Ufise amanota mabi cyane, vraiment. Ni mabi cyane, cyane kandi gose.
None ga Messi, mpanura basimenye uko nokwiga. Rega naje ndashaka kumenya nk'abandi.
Sha, uraza muhiri wanje nzokubwira. Ariko biragoye vraiment.
Muhiri wawe ga Messi, ngira ha ku ishuri.
Eh, ushaka kuti wanje? Urabaza bajye bakobwa bagenza we mwigana. Uko bahora babigenza kugira bamenye?
Monsieur, sindi ko ndatahura.
Atari kwigisha ntavyo wumva. Nzira yo kunguruzwa ica mu gitandi wanje sha.
Mu gitandi wawe ga monsieur. Oya, oya, oya. Ndakwisavye. Ndakwisavye, ndakwisavye. Ndashaka nyoberwe mu gitandi wawe nyene ga monsieur. Oya n'ukuri ntavyo noshobora. Ndashaka nyoberwe. Nabavyeyi ndababwira ko mashuri ndayahebye. Nimba ari uko bamenya. Oya.
Kunguruzwa canke kuronka amano tubanje guhuza igitsina n'umurezi namwe mu mabakoregwa abana babigeme mu mashure. Ubwo n'ubutumwa bwa RPG ry'abanyagihugu ifatanije na MFF PS umuhari wabigeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Ubu ni wa mwanya wahariwe ikigabane dukinga ibidukikije. Uyu munsi tukaba tuja kuganira na bamwe mu bakora imbabura zidakoresha amakara iyo hageze gukinjika. Turaja kumva akamaro kazo ku bazikoresha n'ico zimariye mu gukingira ibidukikije. Tubibaze ikiganiro nako magiteguye na Rive ni uhire.
Dukingire ibidukikije.
Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Dabaye mwiriwe canke maramutse cyutu bakunze ba RPA ijwi ry'abanyagihugu. Iyi ni ryasango mumenyereye ku minsi yose ya gatano aho mukurikira ikiganiro dukingira ibidukikije. Biraboneka ko hari abarundi bamwe bamwe basa n'abantu batahuye akamaro ko gukingira ibidukikije. Muri bo harimwo abakora imbabura zishobora gufasha mu guteka kandi hakingiwe ibidukikije ata bintu byinshi bize gusabwa canke hakoreshwe ibintu bishobora guhonya ibidukikije ngira akamaro ku buzima bwa kiremwa muntu. Kuri uno wa gatanu naho iradiyo yanyu RPA ikaba iganira na bamwe mu bakora izo mbabura akamaro kazo nico zifasha mu gukingira ibidukikije. Mwatumire ndi kumwe na mugenzi wanje Eroge Dive Lemesha hamwe na Mamere Sabushimike asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Elvin Uhire Kaze.
Ndakunda, ndakunda, ndakunda RPA kubera ni abanyagihugu bose.
Mwatumire rero bahari mugenzi wanje Eroge Dive Lemesha yaraganiriye n'abasanzwe bakora izo mbabura. Nawe tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone. Reka tubwire uko vyifashe mu gukora izo mbabura n'ico zifasha mu gukingira ibidukikije.
Ego ahanini twashobora kuganira ku bijanye n'izo mbabura za none ziko zirakogwa. Muri make izo mbabura bita bikigiti zoba zikogwa gute?
Ego urakoze, ariko mbere yuko ntangura kubwira abanywanyi b'ikiganiro dukingira ibidukikije turi kumwe, nagira manzi ndababwire yuko abazikora bari badusabye yuko tutokoresha amajwi yabo batiganiye ngene bakora, ariko baravuga ko tutokoresha amajwi yabo kumva z'umutekano wabo. Rero ngerageje kwishyura kwa kabazo warumbajije izo mbabura b'ikigiti nyene urumva n'izina ryazo uryumvise urumva ko rifitanye isano novuga n'ibidukikije no gukingira ibidukikije. Kuko wumvise ubwa mbere ati ibikigiti urumva ko harimo gukingira ibiti byo nabyo bikaca biza mu mugwi w'ibikorwa byinshi bikogwa n'uwari we wese yita gukingira ibidukikije.
Muri make izo mbabura bita bikigiti zoba zikogwa gute?
Kabazo rero warumbajije kajanye n'ingene izo mbabura zikogwa. Uwo twashoboye kuganira mu bari mu mashyirahamwe y'abazikora yambwiye yuko bafata ibyuma nyine bijya dusanzwe tuzi biba biri mu mihana yacu, hama bakagira bakabikora neza bakabidoda bikamera neza, iyo badakoresha ibyo byuma naho ngo bayagenda bakagura nko mu isoko ahantu bakagura nk'icyuma nyene cyane nka tole ivyitwa tole mu gifaransa ngira benshi barabizi iryo najyo ngo rigurwa amafaranga 1,502 by'amarundi ngo iyo ofisi iryo bati ubuzi neza yuko ushobora kuba mu nk'imbabura 5 cyane 6 amariho ngo nakamoteri bashyiramo ko muzumbabura zirakoreshwa nakamoteri nakoneka kugwa mu isoko bamaze kuronka ibyo byuma nabo kamoteri baraheza bagakoresha nakandi n'utundi tuntu tumeze nk'udupapuro tw'umubwoko bwa udukarton bagaheza bakadushyirako igikorwa cy'utwo dukarton rero bari kugira akagume gapepera ya moteri kayipepera umwanya umuntu aba yashyize ko iyo ntuze aba yayicyanye iyo mbabura hanyuma mu gupepera ni kugira gahuhe cyanke kongereze intuze ya iyo moteri nayo kuko mu kuzikoresha izo mbabura inka kujya nyine mu bisanzwe kujya tubuze nyine dukoresha mu mihana yacu twese imbabura umuntu agashyira kwa makara hoho mu bikoresho bikoreshwa cyane inchenga cyanke novuga bijya bisigarira by'ahantu aba hari bijya biti by'amakara nibyo baheza bagakoresha rero bashize muri ya yambabura iyo moteri wacometse ikifashwa na kaga papuro kagoma kayitepera kugira ntishuhe cyane ubwo rero bagaca bakoresha uwo munyota
ego twumvise uko iyo moteri ikora nico inafasha iyo hashizwemo iyo minyota mbega hoba itandukanye iyahe n'izindi mbabura
ego urakoze itandukaniro ahanini ahantu rihagaze ni benda rimpejeye kubwira mukanya tumenyereye izimbabura dutunga mu mihana umuntu ashyirako amakara nyine mugaba amakara tuba tuzi yuko yakuwe mu biti biba byatemaguwe mu mashyamba hirya no hino mu gihugu rero hoho rero sajya amakara nyine dusanzwe tumenyereye hoho ni nk'ibisigarira by'amakara hajya bapimiye amakara ngira abanywanyi bacu baramaze kubona ahantu bacururiza amakara hari ibisigaraho byitwa inshenga biriya nibyo rero baheza bagakoresha ngira urumva honye honyene ko dufatiye ngira no ku mikoro y'abarundi umuntu aba agikeneye y'amafaranga agenda kugura kaka dobo k'amakara cyanke y'amakara apimye bw'ihumbi y'amajana angahe ibihumbi bingahe akoresha bijya bisigarira hanyuma ikindi turetse uwo munyota w'amakara abo bazikora bavuga yuko umuntu ashobora ngo no gukoresha urabona ibiti by'ibigazi ibi bigazi bakuramo amamesa cyangwa n'amasabune hamwe nko mu rumonge barafata rero ijya mise hari ibintu bita ibikungwe biva muri ijya mise y'ibigazi onavyone ni kimwe mu byo bakoresha iyo bari kubaragira ama n'ikindi nacyo rero izo mbabura umuntu ngo ikintu umuntu ashobora gukoresha ni uko kakamoteri kugira ngo kaduge umuriro gakomere kugira gashobore kugira icyo ni ukwita kagira inguvu ni uko ushobora kugacomeka mu muriro nyine iyi miriro ya rigide zinyine dufise mu mazu canke ukagashyiramwo udupirikrenyo twa tundi dutoya tubiri natwone ngo turashobora kubikora cyanke ngo bateri ya telefone iyo wamaze kwishaje ugashyira muri ako kamoteri kaba gafite ahantu ushobora kuyicomeka ngo urashobora kuyikoresha iminsi ibiri cyanke itatu bivanye n'ibyo n'inkono uri kurateka ukoresha muri ibyo bintu murumva rero yuko bwa buryo abarundi benshi bakoresha mu kugura ya makara niba bigikenewe cyane ntibasohora cyane kandi agacane yongera ko nuko bakingiye n'ibidukikije ngira akamaro ku buzima bwacu kweza abantu cyangwa ibinyabuzima byose muri rusange
mbega ibyo bikorwa uretse ko biri mu gisagara cya Bujumbura ku gihugu hagati hoho bamaze kumenya ubwo buhinga bushasha
yego uwo twaganiriye ari muri ayo mashyirahamwe akora ibyo onye yaratubwiye nyine ati i Bujumbura niho hari amashyirahamwe menshi ntiyahari mbwa yaratubwiye ati nko mu ntara ya Rumonge ati hoho baramaze kugerageza hari ishyirahamwe rihari nahone ribikora atari ko mu zindi ntara nyinshi usanga benshi bibasaba ko barinda kumanuka bakaza mu gisagara cya Bujumbura kuziguriraho ama bakadidugana bakadisubirana mu mihana yayo yarambwiye ati nko mu ntara ya za Ngozi Gitega Makamba Muyinga novuga mu ntara nyine zimaze kubamwo ahantu nyine hari nk'ibisagara nyine baba bafite ubuzima nyine nk'ubwo mu gisagara cya Bujumbura baratanguye kuzijukira cyane ambwira yuko ati ari nk'amwe hoho bikunze tugakwira igihugu cyose byari ibintu byiza twaba dukingiye na twebwe amashyamba ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi abo bakora izo mbabura byitwa bikigiti bobo bavuga yuko barazi ibikorwa byabo barimwo ati nari nk'ahamwe tugize nk'imana tukaronka nk'abadufasha kuko ngo hari amashyirahamwe menshi y'abantu yo ngaha mu Burundi baza bakabagendera aho baba bakorera bakababwira yuko bashobora kubwira icyo babafashije rero yari karavuga ati n'abantu baza kuturaba takenshi nibanagaruka ntawo bazi uko babaje kurahura ubwenge bwacu cyanki izo mpano dufite twa tugomba kugira ati mugabo atari nkamwe nka leta igerageje ikaraba ingene idufasha tugakwira mu gihugu cyose naha turi Bujumbura naho none tukaronka ingene idufasha ikaduterera ati nk'ubu wonye ati nta kuntu no fata imbabura nkayikora hama ngo ndayijane mu cyankuzo ati ndaharura nkaraba amahera nanjye ndayikuramo mbonereho nakanye kuvuga yuko ndababajije n'ibiciro bazigurisha aho bambwiye yuko ibiciro byabo bivana n'umukiriya abaje kugura iyo mbabura yaje ayigura kuko bo gukora izo mbabura bakazigurisha saho bigarukira ngo barakora na vya bikogwa byo mu Gifaransa service après vente ngiyo iyo mbabura waguhaye agize ikibazo mwahanye ikiringo urashobora kuza bakayigukorera aho rero mu kuguca amafaranga rero yiguze icyo cyose baragikorera we mukumvikana ati ndayitwaye sinzogaruka canke ati ipfuye mudamuraga kuyinkorera ndayiguza no mafaranga
murakoze cyane mugezanje ero de vere mesh
urakoze nawe yaveni uhiye
Iganiro ni dukingira ibidukikije banywanyi turi kumwe murumvise uko ibikogwa byo kureza mbabura bigenda n'ico zifasha mu kingira ibidukikije naho abakoreza mbabura bagize icyumviro cyiza kubidukikije hariho ivyo nonekara ku magara kiremwa muntu Mamesa Bushimike arongoshira mu ry'abagenzi bibidukikije arasigura inkurikizi zo kwibonekeza eka anagira ko atanga n'impanuro
ku bantu biyumviriye gukora imbabura nshasha imbabura biyita bikibiti abo bantu twobakeza cyane bagize icyumviro cyiza gose cyo kwiyumvira gukora izindi mbabura uretse zijya zari zihakora n'abantu rero bakwiye gufatwa mu mugongo n'abahinga kugira babafashe kuduza icyo cyiyumviro n'ibikorwa kugira bakore imbabura nziza za kijambere bakoresheje izo byiyumviro vyabo byo gufata iyo mbabura bitabika igiti urabona ko bakoresha umunyota bagakoresha amabati bakoze muri iyo mbabura bagakoresha ibisigarira by'amakara hanyuma na vandilatere abo rero barakwiye leta irakwiye kubafata mu mugongo kuko bagize icyumviro cyiza kandi birashoboka nuko icyo cyumviro gishobora kuba cyaravuye ku bukene uvunitse ntayo yobegwa gucumbagira baca barondera izo mbabura ku bukene bwo kugura amakara amafaranga yo kugura amakara ku bukene bwo kuronka ayo makara n'ubukene butewe nuko nyine ibiti biriko birahona ariko rero twe turashobora kubaha impanuro abo bakoresha izo mbabura kuko kubiduka kije birafise ingaruka zitari nziza mbere no ku magara y'abantu ubwa mbere kubidukikije iya bazari mbabura zikoresha ibintu bitavuye mu makara naya makara bayavuye mu biti ibiti navyo ari byo twagomba kukingira aho kubihonya babironderamo amakara rero nubwo bobo bavuga ngo biragabanuka twe tubona ko bitagabanuka kuko uwo munyota uba wavuye mu makara yaciwe mu biti iyo ni ingaruka mbi y'uguhonya ibiti kuko uyo munyota uba wavuye muri ivyo biti vyahonejwe cyo ni kimwe ikigira kabiri rero ningorane ninkurikiza imbi ku magara y'abantu na cyane cyane abo baba bariko baratekesha iyo mbabura uraza ubwa mbere yuko harimo umwotsi mukeyi uvamwo uyo mwotsi urazi yuko urimo ubumara ubumara iyo urya canye ahema ubwo bumara buvuye muri uwo mwotsi bimwe za dioxine uwo mwotsi rero ukagenda mu mubiri w'umuntu ukazotera indwara ya kanser haciye igihe kirekire iyo ni inkurikizi igira kabiri inkurikizi igira gatatu n'uwo munyota urabona iyo vandilatere ituma uwo munyota uzuratumuka hanyuma rero uratumukira mu mazuru no mu kanwa yuri ko aratekesha yambabura ukabuzi rero bimaze gutumukira mu mazuru no mu kanwa ko amahaha ashikirwa n'iyo ntumuka aho rero nico gituma tuvuga yuko bogerageza bakegera leta bari muri ayo mashira hamwe akora izo mbabura bita biki giti bo kwegera leta ikabaha bahinga babafasha gukora neza izo imbabura zikafise ingaruka mbi ku bidukikije ingaruka mbi ku magara y'abantu nayo rero urumva ko abantu bakwiye gufatwa mu mugongo bafise icyiyumviro cyiza rwose.
Nina kuri izo manuro zo mutumire wacu Mamesa Bushimike asanzwe arongeshira hamwe ry'abagenzi bibidukikije iganiro cyo kuri uyu wa kane Kigarama umwaka wa 2020 giciye kirangirirako ndamushimiye kubona yigoye akemera kuduha akanya kiwe shimire na mugenzanje Eloge de Veremesha yafashije shimira kandi namwe bakunzi ba radio RPA mwari muduteze abiri duhana isango ku munsi wa gatanu w'indwiza mu kiganiro nk'iki naho ubutaha
cyari ikiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Arakoze Revenue Hire ku kiganiro dukingira ibidukikije murakoze namwe mwese mwakurikiye ano makuru twabateguriye shimire bagenzi bacu batorokanije shimire kandi engineer ndimwemero hamwe na Ines Gakiza batumye mudukurikira tankomanzi onezime dushimagize nabashikije no makuru nani ndabasezeye kandi bifuriza amahoro y'Imana.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.